Yes.
Amen.
Hallelujah. Qui non me amaro adashira unyuzuze umunezero uhoraho maze nkoramye.
Hallelujah.
Yesu maze nkoramye. Yesu winume amahoro adashira unyuzuze umunezero uhoraho maze nkoramye. Yesu maze nkoramye. Yesu winume
winume amahoro adashira unyuzuze umunezero
maze we
maze nkoramye.
Maze we
maze nkoramye.
Jimbere
Mabisumba.
Hallelujah, hallelujah.
Ibibije kunyita imbere.
Jimbere
Mana
mana mana mana.
Ibibije
kunyita
imbere.
Shoboza,
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 shoboza, shoboza,
shoboza, shoboza,
shoboza, Hallelujah. Sikurweho ni mbaraga zawe mana. Manuri mbaraga zawe mana we. Sikurweho itana ne nanye. Manuri mbaraga zawe mana. Mana we sikure ho itana ne nanye. Manura we
manura we mana we
mana we
sikure ho itana ne nanye.
Pase manura we
manura
we
mana we
mana we
sikure ho itana ne nanye.
Manuri baraka zawe
manuri baraka
zawe
mana we.
Manuri baraka,
manuri baraka, zawe mana we.
Imisozi,
imisozi,
imisozi.
Oh oh oh. Uwe mo, baraka mana.
Ibibaso,
ibibaso.
Inamara,
baraka zawe mandowe
anawe ibibazo byananiranye bikurweho imbaraga zawe mana uva manura 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 imbaraga zawe mana kose manura 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 imbaraga zawe mana turi mabuso kose manura we manura manura we Manura we manura 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 we, 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 manura we,
manura we, manura we,
manura we, manura we,
manura we, manura we, manura we, Umuntu urakuriye, 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 umuntu urakuri
Changa mumiga divinya bisika nabagezi Ursa kubishi bibisikana ibasha kutwumva Ursa kubishi bibisikana Uba wibukabari timayo atakacha Ursa kubishi ati Rana wa Dawidi yasaramumva aramumura Abasha
ukeneye kubona imbaraga zawe mana imbaraga zimiri zindi imbaraga uturemere umunezero wuzuye twishimire kuko ari wowe mana yacu
Thank you.
dusoze
turamere umunezero
busuye
turamere ibyishimo
busuye
twishimiye ko ari wowe mana yacu twishimiye ko ari wowe Jehovah Jehovah na fani mama mana Jehovah na fani mama mana twishimiye
Healing.